bijanye n'agateka kazi na muntu hari umunyagihugu wo muri komine Matana intara ya Bururi ariko aratotezwa n'abakoresha biwe ikavugwa ko ari mu ntumbero yo kumwomora kugira ngo bikunde ntibamuhe amafaranga bamuheraniye abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa komine Mishiha intara ya Cankuzo basaba kuronswa umuyaga nkuba nyuma y'ikiringo cababa ukwezi atabo bafise bakagiriza uwahora aramutse iyo komine kuba bifisemwo uruhara amashirahamwe uri komine Parseme asaba leta y'u Burundi guhagarika byifata kibanza ingingo iherutse gufatwa ibuza amapikipiki amabajaji hamwe n'amakinga gusubira gushika hagati mu gisagara cya Bujumbura kuko ngo itabanje kwigwa neza n'abahinga muri ano makuru muraza kumva ibiri mu rwandiko rwasohowe kuri uyu wa mbere n'ayo mashirahamwe mukanya turinjira mu ido n'ido ry'ano makuru ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahikaze duhere mu gisata cy'umutekano umukenyezi azwi ku izina rya Ahishakiye wo muri village ya mbere umutumba Buramata komine Gihanga intara ya Bubanza yarishwe n'umugabo wiwe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana isoko ryacu aho Gihanga rivuga ko uyo mugabo yitwa Jean de Dieu Niyonsaba yishi umukenyezi wiwe amunize ku bw'iryo soko nyene umwumvikano muke warangwa muri urwo rugo ngo niwo ntandara y'urwo rupfu rw'uwo mukenyezi ngo kuko batari babanye neza nyene gukora iryo bara yaciye yishikana muri komisari y'igipolisi ibubanza nyakwigendera yari yibungenze akabasize n'umwana umwe mu by'umutekano kandi uruganda rwa radio RPA rwarashoboye kumenya abantu batanu bishwe mu ndwi twaraye dusozereye mu ntara zitatu zigize igihugu bose uko ari batanu batowe ari biziga n'inkuru tubaza Eroje Kwizera
ibiziga bitatu by'abantu batashoboye kumenyekana byaratowe kuri transversale y'indwi ku mutumba Kaburanwa muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke kwa gatanu uheze babiri muri bo barabagabo uwundi umwe ni umukenyezi abanyagihugu bo muri komine Buganda bavuga ko ibyo biziga byari biboshe kandi ko byari bimaze kononekara abajejwe intwaro muri komine Buganda baciye batanga uruhusha rwo kubi hambisha nayo mu ntara ya Ngozi umutama yitwa Ngenda Kumana Tracis yatowe ari kiziga kuruzi nkaka rugabura amakomine ya Ngozi na Mwumba kwa Mungu heze uyo mutama akaba yaramaze iminsi ibiri abuzwe irengero amakuru y'Ngozi bafise amakenga kubijanye n'ugo rupfu mu gihe abajejwe intwaro Ngozi bavuga ko mutama yaragwaye Ngenda Kumana Tracis yavuga ka ku mutumba Nyakarama muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo uwanyuma uruganda rwa RPA rwamenye ko yishwe n'uwo mu ntara ya Karuzi n'umukenyezi yitwa Emerine yatowe ari kiziga hafi y'urugo rwiwe ku mutumba Rabiro muri komine Mutumba kuwa mbere uheze ababonye ikiziga bavuga ko yishwe atemagujwe imipanga n'abantu bamutegereye atashe umuntu umwe yarafashwe n'igipolisi kumbo z'amatoza
arakoze Eroje Kwizera mukanya amakuru arabandanye
terpia
mu gisata cy'imibano narihoje kubivuga nciye ku masonga haraheze ikiringo cababo kwezi atamuyaga nkuba urangwa ku mugwa mukuru wa komine Mishiha intara ya Cankuzo imvo ibiti bitwara iyo muyaga nkuba byasenyutse atani imyaka ibiri heze bishizweho abanyagihugu baho bakagiriza wahora arongo iyo komine kuba yarapfumbatishijwe akemera ko abatsindiye iryo soko bashikiriza igikorwa kitagenzuwe neza ido nido na Josiane Muzaneza
uyo mugwa mukuru wa komine Mishiha umaze hafi kwezi mu kizime uri neza na neza ku mutumba wa Mugera abanyagihugu baho bamenyesha ko umunezero bagize igihe baronswe umuyaga nkuba wasubiriwe n'agahinda umwe mu baganiriye na RPA amenyesha ko ubu ishavu riniga kubera ko imigambi yose bari batanguye gushira mu ngiro ngo barabe uko bokwiyungunganya isa niyahagaze kubera kubura amatara
Irenga zose zarahagaze yaba amamure ntayikora ubundi ifungura cyuma kw'ikigori abakoresha amafotokopi ubona gikora n'ibindi byinshi zarahagaze
isoko ryacu Imishiha ribandanye rimenyesha ko bakeka ko amanyanga n'ubunyonyezi byo bari byo byatumye ico gikorwa gitunganywa nabi
tutabaje n'ubusuma bwaranzwe mu kino gisoko kuko nifunga ukuntu amafoto yoguma ahinuka rivuye kubungwa n'imyaka ibiri irahera izindi foto gushika ubu zaboreye ababishitse aho twangiriza ayo manyanga yose ni uwahoze arambaye komine Mishiha Bizimana Anacre n'abo bari bafatiye mu gifungura ikomine kuko nta kuntu bari kugira dumwe se sosiyete vizuwari tuzagiranye ko n'ushinge isoko
Uruganda kwa RPA nirurashobora kuronka Bizimana Anacre atungwa gatoke n'abanyagihugu yararongoye ico gihe kugira ngo twumve ico abivuga ko hagati aho abanyagihugu bo kumugwa mukuru wa komine Mishiha na cyane cyane ababa ku mutumba wa Mugera basaba bashimitse abategetsi bose vyega gukora amatohoza yimbitse yaba ku ruhande rw'abari bajejwe intwari ico gihe canke ku ruhande rw'abatsindiye iryo soko gutyo wagiriwe n'icaha agashengezwa imbere y'ubutungane.
Josiane Muzaneza muyavugwa mu byagateka kazi na muntu munyezamu w'inzu ikoreramo abasikuti bo muri komine Matana intara ya Bururi aratabarizwa na bamwe mu banyagihugu ko amazi iminsi atotezwa muri kino gihe akaba ari mu kinyegero inyuma yo gukubagurwa akongera agafungishwa n'abamukoresha mu kazi. Inkuru tubaza Eroge Divin Remesha.
Kwizera Jean Marie ni watabarizwa na bamwe mu banyagihugu bo muri komine Matana kuva kuri no w'Imana rika araturatura yinyegeza abasanzwe barabakoresha biwe bagomba kumufungisha. Amasoko yacu ahe Matana amenyesha ko intandaro ya Matati yabaye isuka bivugwa ko uyasanga uri umunyezamu yoba yaratakaje ibyavuye bibicitwazo nuko aya masoko abandanya bimenyesha cyo kwirukana uwo mukozi batamuhembye. Bamwe mu banyagihugu baganire na RPA bavuga ko uyo munyezamu amaheraniwe amafaranga agera ku 95,000 abakoresha biwe hisha Dieudonné n'uwo batazira nzo basanzwe barongoye umuhari w'abasukuta Imatana bagomba kumunyanganya. Mu kiringo cy'indimwe rero Kwizera Jean Marie amaze guhagarikwa inshuro zibiri. Uyu munyagihugu avuga ko agihagarikwa ubwa mbere yatwawe nabi n'abapolisi.
Rudisi yagiye yabona abantu ngo nabahopeje baje kumutora baramutwara bamumenyeye amaboko inyuma bagenda baramukubita ibibaho by'inkoho bamukubita mu mugongo bamukubita mu mutwe bamushikanye kuri prizo. Polisi amwakiriye yaciye amusopa aca amutwara telefoni na toshe akoresha mu kurarira n'amahera yiwe 25,000.
Bukeye yavuye arekugwa ariko yaciye asubira gufatwa ku mugoroba wa uyo munsi nyene abanje mbere no gukubagurwa bikomeye. Amasoko yacu avuga ko yahowe kuba yarase kw'abakoresha biwe baza n'uyundi mukozi kandi nayo bataramuha agashahara yakoreye. Ashikanye mu gasho umupolisi yarahari akabatemeye kumufunga kubera yariko aravirirana. Ababanyi n'abagenzi bagasaba ko uyo munyagihugu yokingirwa ndetse akanarenganurwa.
Turasabye ibintu byo gutoteza umuntu gucya bihagarare vrema birababaje n'abyo umuntu ukaraba n'abarikora mukorera uko birateye isoni. Iyo bamuhemba utwo dufaranga twiwe nta ngorane yari kuraba iyo yigirira.
RPA ntirashobora kuronka abagirizwa gutoteza uyo munyagihugu cyo kimwe na musitaneri wa komine ya Matana Nkunzimana Dieudonné kugira twumve icyo babivuga ko.
Eroge Diveremesha na wewe urakenuye. Alphonsine Kamariza umukenyezi wo muri komine Gihanga intara ya Bubanza yasubiye kuboneka kuri uyu wa mbere nyuma y'iminsi ibiri atawuzi irengero ryiwe inyuma yo gufatwa bunyuruzwe ku munsi wa gatandatu heze n'abantu babiri bari bambaye umwambaro w'igipolisi cy'u Burundi. Amakuru atangwa n'abanyagihugu b'Igihanga hamenyesha ko Alphonsine Kamariza batazira apere yazanywe afunze igitambara mu maso ku muhana w'uwitwa Claudine Sanzugwimo asanzwe ari umuyoboke w'umugambwe SNDD FDD aba muri karitsiye Byondo yegereye igisagara cya Gihanga. Ku bw'ayo makuru nyene abamuzanye bivugwa ko bo barabakozi b'ubwo guperereza bari mu modoka yo mu bwoko bwa double cabine y'ibara rishaka kwirabura itagira imparati kandi y'ibiyo bitabonerana. Gushika ku mutaga w'ukuru uyu wa mbere uyu mukenyezi akaba atacu yari bwashime gushikiriza ku bijyanye n'ibyamushikiye. Mu bijyanye n'intwaro ingingo ibuza amakinga amapikipiki na za tukutuku gukorera mu bibanza bimwe bimwe bigize igisagara cya Bujumbura yari kwiye guhagarikwa by'infata kibanza kuko ishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu basanzwe bugarijwe n'ubukene. Ibyo biri mu itangazo ryashyizwe ahabona kuri uyu wa mbere n'amashyirahamwe Oricome na Parsem. Ayo mashyirahamwe asaba leta kubanza gushyiraho umugwi ugizwe n'abahinga bo mu bisata bitandukanye kugira bigire hamwe ibijanye n'iyo ngingo. Bikuru bikuru mu biri muri iryo tangazo na Mari Ange irakoze.
Ingingo yo kubuza amakinga amapikipiki na za tuktuk gukorera mu bibanza bimwe bimwe by'igisagara cya Bujumbura izotuma ubukene u Burundi n'Abarundi bari basanzwe barimwo bwiyongera mu buryo budasanzwe nk'uko itangazo rya Oricom na Parsem ryo kuri uyu wa mbere rivyerekana. Muri iryo tangazo ishyirahamwe giyemeje kugwanya igiturire n'isesagugwa ry'ubutunzi bw'igihugu Olicom rifadikanije n'ishyirahamwe giyemeje gukangurira abarundi guhindura ingendo Parsem berekana ko amafaranga yababa imiliyari 50 z'amarundi ashobora kuzoba imfagusa mu gihe iyo ngingo yoshigwa mu ngiro. Ikindi nacho ayo mashyirahamwe yerekana nuko iyo ngingo izogira ingaruka mbi zidasanzwe ku miryango yababa 100,000 yaribeshejweho n'uwo mwuga wo gutwara ibintu n'abantu hakoreshejwe ivyo vyuma. Ayo mashyirahamwe avuga kandi ko banyene ivyo vyuma batazoshobora kuronka amafaranga yo kuriha amadeni basavye mu mabanki hadasizwe inyuma yuko leta izohahombera amakori yarisanzwe ikura muri ico gikorwa amafaranga y'igihugu atagaciro ndetse n'abantu batari bake basubire mu bushomeri. Kuri ivyo amashyirahamwe Olicom hamwe na Parsem asaba leta gushiraho vyihuta umugwi w'abahinga banonosoye ibisata bitandukanye kugira ngo bacijya nino ingaruka mbi zizoshobora gutegwa niyo ngingo. Amashyirahamwe asaba kandi ko leta yotunganya ivyigwa bijanye no kunagura igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu ivyigwa bizotuma amabarabara sanugwa hakurikijwe uburyo bugezweko.
Mari Ange irakoze. Mu gisata c'indero ikibazo cyakozwe n'abigisha ku munsi wa gatano heze kugira hazotogwe abahabwa inyigisho nkarishabwenge caranzwe n'amahinyo menshi cyongera gitero ruhagarara mu bigisha ivyo byashikirijwe n'uburongoyi runani ruhurikiyemo amasendika yo mu gisata c'indero Fenasebe mu mfunyapfunyo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere. Antoine Manuma amenyesha ko icyo kibazo atakamaro gifise atari gucafuza ishusho y'abigisha asaba ko amanota bazoronka atofatirwa ko mu kubarungika muri izo nyigisho. Aha arerekana utunenge twaranze icyo kibazo. Antoine Manuma arongoyi runani Fenasebe.
Ubwa mbere icyo kibazo cyateye uruhagarara mu bigisha kuko batashobora kucitegurira bikwiye batabona iyo bahera n'iyo bahereza bitaye ko bari baraciyamirije kuko abigisha bakibonyemo agasuzuguro kandi uravye amasanamu yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi ntibari nabusema kuko acafuza ishusho y'umurezi. Ubwa kabiri naho ushikiranganje bw'indero bwahisemo gukoresha ingufu kugira ikibazo gikogwe nta hangiro riboneka cyari kigamije kuko abigisha babajijwe ikibazo kimwe kandi batigisha mu mashuri amwe n'ivyigwa bigisha si bimwe reka n'ubuhinga bwo kuvyigisha si bumwe. Amanota bazoronka rero ntiyoba ifatiro kugire babagereranye. Ubwa gatatu ibibazo bimwe bimwe abo bigisha babajijwe bifatiye ku vyo bize mu mashure ariko badakoresha mu kazi kabo ka misi yose. Cinshi rero kubera igihe kiba kihaciye baba baravyibagiye. Nka bimwe bimwe twabonye vyabajijwe bifatiye ku vyo bize nko mu myaka y'icumi canke y'icenda kubize ishure shingiro. Aha twovuga nk'ibijanye na fonction kibazo c'ibiharuro n'igisomwa c'igifaransa cahawe abo bigisha nticoroshe gutahura. Ubwa kane kuba ico kibazo cafatiye ku bumenyi ntibisigura ko mwigisha afise ubushobozi n'ubuhinga bwo kwigisha canke atabufise kubera izo mvu amanota abo bigisha bazoronka ntiyoba ifatiro ryo gutoramwo abazoronswa nyigisho nkarishabwenge. Kuyoberwa muri ico kibazo ntibisigura kutari umuntu afise ubushobozi canke atabufise. Ubushikiranganji bw'indero nibutunganye nyabuna inyigisho kubigisha bose kuko barazikeneye kugire ubuhinga bakoresha bujane n'ibihe kuko twamye tubivuga mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi Fenasebe. Amafaranga yakoreshejwe mu bijanye n'iki kibazo yari gukoreshwa mu bindi igisata c'indero n'inyigisho bikeneye cyane.
Uwo yari Antoine Manuma arongoye runani Fenasebe ruhurikiyemo amasendika yo mu gisata c'indero. N'uruhombo runini ku banyagihugu bose bahora baja kwidagadura hamwe no kwinonora imitsi mu kibanza rusangi kitari kigenewe kubakwamo kiri muri karitsiye INSS zone Rohero muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura bishikirizwa n'uwahoze aba muri iyo karitsiye. Inyuma yaho abanyagihugu bamenyeshereje ko icyo kibanza cyatanzwe kugira ngo cyubakwemo Patrice Bakina akanegura ko intwaro ya CNDD-FDD irajwe ishinga no gutungisha akagwe kamwe k'abategetsi aho gushira imbere inyungu z'abanyagihugu bose kurikira Patrice Bakina yahoze aba muri quartier INSS iri muri zone Rohero
kigira kibuga kiri muri quartier INSS twese twaragikiniyemo kigira kibanza cyitwa kwa Jean Jacques nyene migaho yahoze ari umushikiranganzi wo kwinonora imitsi n'inkino hari wakabaye hariho n'ahantu wo gukiniramo imipira icyo kibanza rero twese twakuriye hajya muri INSS twahora tugikiniramo n'abana bavuye mu bwiza Nyakabiga bakongomane abarundi benshi twahurirayo tugakinira cyane kibanza gihuriramo abantu benshi kandi bakinonora imitsi twese tukaryoherwa tukagira siporo kenshi bakinara umupira mu bisanzwe mu bihugu biteye imbere amariyo espace vert kugira ngo abantu binonose abantu baruke mu mutwe bidagadure ivyo vyama bihari mu bisagara vyose mu bihugu biteye imbere ivyo vyama bihari mu Burundi rero kenibaza ko abategetsi bo mu Burundi bifitiye izingagi wabo ni nawo badandaza espace vert bakayereza abagwiza tunga cyangwa abandi bari mu butegetsi mu bisanzwe kiriya kivuga abantu bazomba ni bose baba mu Nyakabiga Rohero bose baba mu bwiza bajya bose barabidagadura bazohomba kuko kiriya kibanza kije cyakitirwa cy'umuntu muri make muri leta hariyo ikintu bita mu gifaransa course à l'enrichissement illicite abantu baragyoherwa birukira kugira amatungo aho kushyiraho inyungu za benshi inyungu za benshi ntazigihari muri rya leta ya CNDD-FDD hari inyungu z'akabi k'abantu kuko yaba ari abantu bazi gutwara neza igihugu kirya kibanza ni bo gitanze mugabo bamaze kugitanga
tubibutse ko icyo kibanza rusangi cyarimo ikibuga cy'umupira w'amaguru kiri muri quartier INSS muri zone Rohero kimaze indwi kizitijwe amabati ibyerekana ko kigiye kubakwamo abanyagihugu bava muri iyo zone bagasaba ko ibyo bikogwa byohagarara n'uyu munsi rero mu Rwanda rwa radio RPA tukaba tutashoboye kuronka umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana kugira ngo tango muco kucoba kigiye gukoregwa muri ico kibanza rusangi imbere yo gusozera kiringo cyo gukora cyari cyahawe umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB cyarangiye nkuko biri mu ikete umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibya gisivile yarungikiye umukuru w'umugwi CNTB kwa 11 ntwarante uyu mwaka yamwandikiye amwibutsa ko ikiringo uwo mugwi wari wahawe cyo gukora kizorangira kugenekereza ya 12 ntwarante uyu mwaka nyine mu gihe Felicien ndu Burundi arongoye CNTB yari yamenyesheje ko hari amadosi yarenga 20,000 ataratungana umuyobozi mwishikira abicishije muri iyo kete yamenyesheje ko agiye kwereka abarongoye CNTB ugwego bazoshikiriza ayo madosi agira ko amenyesha ko ibikoresho byose uyo mugu wahora ukoresha byo kwegeranywa maze bigashikirizwa ibiro by'umukuru w'igihugu iyo kete rero ikaba ryashitse kuri uyu wa mbere igenekereza rya 14 ntwarante umwaka 2022 na kabiri